Omuganda n'Obuganda n'omuzira nnyonyi Umar Ssenyonjo. Mu kanyumero kaffe ak'olwaleero tugenda kweyigiriza olugero olugamba nti obukaajumbe anaabusereka akeera. Essubi ekkadde erisereka bwe bukaajumbe, tebuserekeka. Anaabusereka ky'ava asaana okubukeererako. Na bwe kityo, ebintu ebizibu byetaaga kukola ng'obudde bukyali bweweevu.